pasi chidiki diki chemana chekwa chenge ha ichi Muslim shot why I say kando kambo ikenyu bana mama bana sikana chererai you kane zvakanoreva mulife chererai 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 furai chere
Mama, zopa, zato famba.